Batlhankedi bagolo ba sepodisi ba beile maemo leitlho mo mafelong a ka nnang matshosetsi a go runya gape ga dikhuduego. Ba ntshitse matlho dinameng gompieno ka ntlha fa ba ne ba kgalwa thata mabapi le go retelelwa ke go bonela pele ditlhaselo tsa maloba jaanong ba malala a laotswe.
The previous incident, there were some lessons learned. You know, there were certain things which we could have done better. So out of that, we have prepared ourselves better this time around. The community that was going to criticize us if this thing was circulated, that this kind of things are going to happen, and we dismiss it and then we don't deploy and those things happen. They'll again criticize us to say that you haven't learned anything. So what we have learned moving forward is that we don't take anything lightly.
Dipego di begile fa go tla nna maswe go ralala naga le go tshosetsa fa go tla bolaiwa batho ba le bantsi.
Situation is under control. I mean, the law enforcement officer, Sibizana Vaselifini this time, we are in Pumanelifini, come and be on standby so that then if anything needs your action, they are able to act very quickly.
Mapodisi jaanong a laleditse le baeteledipele ba dihostele go netefatsa gore dikhuduego ga di runye gape. Go begwa fa batlhankedi ba tsa matlhale ba rometswe kwa mafelong a farologaneng. Go akaretsa le Alexander e neng e amilwe thata ke dikhuduego tse di fetileng, mme baagi le bona ba kopilwe go baya maemo leitlho.
We have activated our community structures, both the intelligence of the community but also the CPF's members and the community patrollers.
Mapodisi a solofetswe go tswelela a etse maemo tlhoko.